Ukanaria, Ukanara, Wazee Tilim, Wazee Tialala, Warembo ha, Wamama Mwe. Aya, asanteni sana.